Greetings, greetings, comrade. Ngibingelele umuntu wase South Africa. Ngiza ngokudumala kwinto engiyibonile nge-MK. Kulabo abayibiza nge-members MK. Awukwazi ukuthi ngihambe yotelekela inhlangano yakho engahlanganisa shona onyaka. Engakabe ishona ne-annual general meeting yayo, engakabe ishonana nama-branch. Kodwa-ke it's fine, ngoba ipolitiki la sifunda khona siyifunda ey'ndaweni ey'ningi ey'ngafani, nokubona kwethu akusoze futhi kwafana. Into engingayisho nje ukuthi kubuhlungu ukugibela isitimela esirongi, ngoba ngale sikhathi ugibela isitimela esirongi, the more uhlala, the more i-distance othi ubuyele la uqhamuka khona iba yinde. Uma ugibela isitimela esirongi, the more uhlala, the more i-distance okubuyela emuva iba yinde. Ngizothatha umzekelo nje owodwa. I'm gonna make one good example. Thatha iBafana Bafana, South African team, if izodlala international game or a national game, whatever. Ithatha umdlali kwiSundowns, ithatha umdlali kwiKaizer, ithatha umdlali kumaZulu, ithatha umdlali kwiGolden Arrows, ithathe umdlali kwilokhuzana, kwiMaroma, based ekuperformeni kwabo abadlali ukuthi bazoqinisa isikwadi sezwe. And akekho umdlali opermanent kubafana bafana. I think kuringa ibhele kancane emakhanda. Kwi-MK njengoba ingenelwa ama-leaders noma kusuka ama-leaders ngalana ngalana ngala. Kuqiniswa i-national squad. Ale organization. Thatha njengokuthi nje onke lamama organization adlala kwi-PSL. And MK ayikho kwi-PSL. International team. Focus yayo ayikho ekutheni izolwa namanye amaqembu abantu abamnyama noma ilwa nabanye abantu abamnyama. Inhloso yayo ukukhulula umuntu omnyama eSouth Africa. Nasezweni lonkana, economically. If mo gibelele sisitimela se-MK and awu-understand ukuthi inqola yapi, ihlika kuseyimanje. Kuba kuzoba kude emuva. Ukuthi wawuphethe iform ngo-December 16, some of the leaders asebe-leader kwi-MK kade bekwezinye amanye ama-organization, akukushintshi lutho lokho. Qhubeka ukuthatha ama-forms ujoyinise abantu. Uma usupruniwe kahle, kwabonakala ukuthi you can lead. Bazokufaka esikhundleni. No wonder umsholozi lokho ekuqinisa indaba yokuthi angabe khona ulokhuzana ilona i-conference. Kancane kancane niyayiveza. Gibela isitimela esirong. And i-Jane ubuyele emuva iyaqhubeka iba yinto efonini. Asikakayikhulumi ne-isho ukuthi sizokwenza njani. Uma siqeda nge-breaks, ama-fame sowafaka kuphi. Nisala, sabanga la phansi. Dilika esitimeleni esirong. Dilika esitimeleni esirong. All these leaders enwabona yangena, azoqinisa isquad. Nothing personal. Umula ku-MK ungenele ikhundla, ngiyakucela. Kwi-platform elandelayo dilika sesitimeleni esirong. Siyathemba ukuthi lokhu enikwenzile kuyagcina kuliyichilo. Siyathemba ukuthi kuyagcina ngci.